Mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cuno munsi. Mu kiganiro cacu cuno munsi turi burabire hamwe icigwa kivuga ngo ubwibone no guca bugufi. Mugenzi mwibuke yuko turi mu cigwa turiko turi igitabo cya Danieli tugeze ku gice cya kane. Ariko mugenzi imbere yuko twinjira mu ido nido gicigwa mu nkundire tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga uhoraho mwamushobora byose utegeka bikaba wavuga bigakomera izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami tuje imbere yawe twanduye imbere n'inyuma turakwinginze ngo udutahuze kino cigwa tugiye kwiga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubwibone no guca bugufi. Igitabo cya Danieli gice cya kane kitwereka ibyerekeye ubwibone no guca bugufi. Iyo dusomye hariya mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 28 harasa cyane n'igice cya Danieli gice cya kane ku byerekeye ubwibone, aho mwa kino gice herekana ubwibone iyo bwavuye, ukuntu ubwibone buza bwitwa icyaha. Ubwa mbere na mbere icyaha cyabonekeye muri Lusiferi kizananye mu bwibone. Ubwibone bwashikanye Lusiferi mu kugwa, ni kuvuga ngo ubwibone kibi cyane. Mu yandi majambo, ubwibone ni icyaha. Umwami wa Babuloni Nebukadinezari yari umwami ahambaye, yari yarakoze ibintu bitandukanye nk'uko tuza kubibona mwa kino cigwa. Ariko kandi Imana yahisemwo guha uno mwami izindi nzozi zitandukanye n'inzozi yari yahawe hariya muri Danieli gice cya kabiri. Ikindi kintu tubona kuri izi nzozi zo mu gice cya kane ni uko Nebukadinezari zino nzozi atazibagiye, ariko izo mu gice cya kabiri yari yazibagiye, nk'uko byagenze ku banyamareba bo mu gice cya kabiri kunanirwa no gusobanura inzozi Nebukadinezari yarose. Niko byanagenze no mwa kino gice cya kane. Maze umwami yegira Danieli kugira ngo amusobanurire izo nzozi ziwe. Muri izo ndoto umwami yabonye igiti cy'inganza marumbu gikora ku ijuru, kandi kinyabugingo cyo mu ijuru gitegeka ko icyo giti gicibwa. Igishitsi n'imizi byonyine nibyo byasigaye bishinze mu ivu kivomegwa n'urume rwo mu ijuru. Ariko ikintu cyamuteye ubwoba kurusha ibindi bintu byose ni iki? Nebukadinezari yabonye muri izo nzozi hariya muri Danieli gice cya kane ku murongo wa 16, reka umutima wiwe uhindugwe ureke kuba uw'umuntu, ahabwe umutima nk'uw'igikoko ibihendwi bigukuranigwe ko. Bagenzi, Nebukadinezari amaze kuraba no kumva ano majambo hamwe n'izi ndoto zose yari amaze kugira, umutima warahagaze maze arondera ukuntu ari bwikore ku musabyi w'Imana Danieli. Danieli amaze kumva uburemere bw'izo ndoto yaciye yicisha bugufi. Abantu bose barakwiye kwiga ino ngendo ya Danieli. Danieli yarondeye kwicisha bugufi imbere y'umwami mu gukoresha ino mvugo ivuga ngo izo nzozi ntago zoba ku mwami kubera yuko zari nzozi zike inzozi zikomeye cyane ariko kandi kubera yuko bwari ubutumwa budasanzwe imana yagomba yuko uno musabyi wayo ashikiriza umwami mu bwitonzi bwinshi cyane no kudahugungwa kandi no kuvuga ukuri nkuko kuri Danieli amaze gutegereza neza ubutumwa imana yagomba guha uwo mwami yaciye abarira uwo mwami ko izo nzozi zerekeye umwami ubwiwe iyo bavuze muri Bibiliya ibiti baba bariko baravuga cyane amahanga umwami cyanke ubwami bw'abami ampire nkuko tubona muri Ezekiyeli igice cya 17 ku munongo wa 31 Hoseya igice cya 14 Zakariya igice cya 11 ku munongo wa 1 gushikana ku munongo wa 2 hamwe na Luka igice cya 23 ku munongo wa 31 rero igiti kinini ningeranyo nyayo y'umwami w'ikiranda muke imana yahaye Nebukadinezari ubutware n'inkomezi yamara Nebukadinezari wewe yakomeje kunanigwa maze arongera kwishyira hejuru y'imana yari yamuhaye ubwo butware kumbure akaga gakomeye gaterwa n'ubwibone kari kagiye gushika kuri uno mwami kandi uno mwami nyene yagomba kubibwirwa na Danieli nyene ni kuvuga ko abantu bafise ubwibone bari mu kaga gakomeye kandi katariko karaberekeza ahantu heza ariko kariko karaberekeza mu mahonero ariko kandi nabayobozi canke abavuga butumwa abo bose imana yatoye kugira ngo baburire abanyabwibone hamwe bo bihora imana ntiyobura kubibahanira ariko kandi no kubishikiriza mu buryo atari bwo naho nyene ntiboreka kubi imana ntiyobura kubibahanira Danieli ntabwo yasobanuye inzozi gusa ariko kandi yarahaye n'inama umwami yogenderako hariya muri Danieli gice cya 4 ku munongo wa 27 Danieli yabariye umwami ano majambo akomeye yavuga ngo none mwami wemere inama nkugira reka ibyaha byawe ukore ibigororotse kandi ureke ibigabitanyo byawe ugirire akagongo impahazwa kugira ngo kumure ukururanirwa kwawe kube kuramaze kabiri Danieli ntago yagarukije kubarira umwami gusa ibizomubako yamara yaramweretse n'icyo yokora kugira ngo ibyari bigiye kumubako ntibize bimubeko imana iratanga inzira zibiri ku bantu bose irereka abantu b'abanyabyaha inzira ziri bariko barimwo ariko kandi ikoresheje abasabyi bayo ivugisha baratanga imburi ku banyabyaha bakerekwa inzira y'ukuri bakwiye gucamo kugira ngo bashobore kubabarirwa ibyaha kubera iki Danieli yavuze kubyereke kubabarira impahazwa nk'icyaha cyabonetse kuri Nebukadinezari Nebukadineza yari yarakoze ibikorwa bihambaye i Babuloni yari yarubatse Babuloni ku rugero ruhambaye yari afise imirima yari afise imihora y'amazi insengero amajana n'iyindi migambi myinshi kugeza naho igisagara c'i Babuloni kiba kimwe cyo mu bisagara bitangaje cyane haba muri kahise mbere no muri icyo gihe ciwe Yamara kandi ikintu dukwiye kuzirikana Nebukadineza mukubaka ico gisagara yari yarakoresheje abantu yari yaranyaze harimo n'Abisirayeli n'abandi yari yanyaze mu bihugu bitandukanye kandi mu bantu yakoresha mukubaka ico gisagara hari harimo banyarucari n'abantaho Nikora Nebukadineza yari bagiye yuka abo bantu bose bagize icyo bamara ubwibone bwiwe bwo kwishyira hejuru bwatumye yishyira hejuru kugeza naho yibagira abantaho Nikora nabonyene arabacinyiza kandi yishyira hejuru n'imbere y'umuremyi wiwe rero mu gutabara abandi mu byo dutunze tuba twubashe Imana kandi tuba twemeza n'ubushobozi bwayo kwemera gufata ibyo dutunze maze tuyifashisha boro bigaragara yuko twebwe ubwacu tuba twishize hasi tuba twumva yuko atakintu na kimwe dushoboye yuko atacacu gihari byose ari iby'Imana tuba twemeye yuko twese turi ab'Imana Nebukadineza mu kwishyira hejuru kwiwe kwagaragariye mu gucinyiza abantu aho Nikora no kutitaho abari hanyuma y'abandi natwe ibyo biraturaba mwakino gihe naho yari yarabwiwe kwihana naho Nebukadineza yari yaragiriwe amahigwe nkuko twabibonye yo guhabwa imburi none muvuga butumwa dasanzwe mu gihe ciwe Danieli Nebukadineza ntiyihanye ntiyakurikije inama umusabyi uhoraho Danieli yamugiriye ariko wewe yakomeje bwa bibwibone ubwo bwibone buca butuma indoto yari yarose zimushikako ibihano yari yahawe bimuzako Danieli gice cya kane ku murongo wa 28 gushikana ku murongo wa 33 igihe yarari kukigwa agenda kukirimba yagize nya abona ubwenge burahindutse abahinga bavuga yuko ingwara yamufashe yo balerikatropi cyanke zoatropi zino ngwara ni ingwara zifata umuntu maze umuntu agacatakaza akaranga ka buntu akumva yo kwimerera nk'igikoko bino nibyo byashikiye Nebukadineza acha amara imyaka indwi yose ari mu ishyamba ariko ararisha nk'ibikoko inyuma y'iyo minsi indwi nk'uko ubuhanuzi bwari bwabivuze nk'uko umusabyi w'Imana Danieli yari yabisobanuye umwami Nebukadineza yongera ahabwa uburenganzira bwo kugaruka ibwami yongera yitwa umwami wa Babuloni icigwa nyamukuri Imana yashatse guha uyu mwami w'intagondwa nuko Imana ariyo iri hejuru kandi ijuru ariyo riganza Danieli gice cya kane ku murongo wa 26 kandi Danieli gice cya kane ku murongo wa 17 Danieli Nebukadinezari yahawe biriya kugira ngo ibyaremwe bimenye ko isumba byose ari iganza ubwami bw'abantu ikayicarikako uwo igomba ikabwimikako nyarucari wo hasi y'abandi ibi Nebukadineza yahavuye abitahura cyane biramuzamwo dusomye muri Danieli igice cya kane ku murongo wa 34 gushikana ku murongo wa 37 mu kiringo cy'imyaka indwi umwami Nebukadineza yarabonye neza ikuntu Imana ikora yararonse amahigwe yo kwigishwa igihe kirekire ndashaka ngo dutahure Nebukadineza uwariwe. Nebukadineza mu gice cya mbere cya Danieli twarabibonye, yari yarahawe amahigwe yo kubona ukuntu Imana yabanye n'abari y'abasore bane b'Abaheburayo bakagira ubwenge buhambaye gusumbya abandi bantu, kandi bobo batariye nk'abandi biririye isoromano bakagira ubuzima bwiza, kandi Imana ikabana nabo bakagira n'amanota meza, mbere bagatera imbere mu byo bakora no mu byo bigisha bose. Muri Daniyeli igice cya kabiri, Imana yari yamweretse za nzozi, abantu bose n'abahinga bose barananirwa kuzivuga no kumumenyesha icyo zisobanura. Igihe Daniyeli yamumenyesha zino nzozi, yaramumenyesheje yuko hari Imana ishobora byose, kandi ata kindi kintu gihari haba mu ijuru cyanye ku isi cyoshobora ibyo atari Imana yonyine ihambaye ishobora byose. Mbere kandi no muri Daniyeli igice cya gatatu, hahandi batereye bagenzi ba Daniyeli mu itanure ry'umuriro, mwibuke yuko Nebukadineza wenyine yiboneye Imana iza gutabara abana bayo, akavuga ati twatiriye abantu batatu none hariyo bane, kandi wa kane asa n'umwana w'umuntu. Ibi byose yaramahigwe ahambaye Nebukadineza yari yahawe yo kugira ngo yemere Imana bikubiranka. Abantu bo mwakino gihe baraburirwa ku rugero ruhambaye, utwigoro dukomeye turakogwa, ubutumwa bwiza bukomeza kuvugwa biciye mu maradiyo, biciye mu ndirimbo, biciye ku mbuga ngurukanabumenyi, biciye mu buryo bwose bushoboka no gutanga ibitabo, ariko abantu bakomeza kwinangira umutima. Umuntu araburirwa uno munsi akaburirwa ejo, akongera akaburirwa rikaranka. Nk'uko Nebukadinezari yaruhukiye kwibonera ko, niko n'abantu baburirwa bakagamika amazosi impera n'imperuka bazokwibonera ko ishano. Yamara mugenzi, nagenda kubwire yuko impera n'imperuka Nebukadinezari yarihanye kandi arababarigwa. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana yifuza yuko abantu bose bakizwa bagashika kukumenya ukurika. Utwigoro yakoze kuri Nebukadineza, utwigoro yakoze ku bantu bose, nicyo twigoro iri kirakora ku muhungu n'umukobwa, ku mugabo n'umugore, mbere no ku bana bato bo mwakino gihe cyiherezo. Imana irakuburira kandi iramburira ngo ndeke ingeso zanje mbi na ureke ingeso zawe mbi. Imana irikira kuburi no munsi ngo ugire umutima wo kwicisha bugufi, umutima wo kwitanga, umutima wo kugira neza, umutima utagira icaha, umutima ufise ibyizigiro byo kuzobona umwami wacu Yesu Kristo ubwo agiye kuza vuba. Nebukadineza yaratahuye yuko ababa ku isi bose ibagereranya n'ubusa. Daniyeli igice cya kane ku murongo wa 35. Niby'ukuri kandi Imana idukomeza guhindura ubuzima uyu munsi. Imana irashaka yuko uhindura ubuzima bwawe, mbere naho ibyaha byawe byotukura tukutuku. Nebukadineza yari yaragararije kandi agarariza ku bintazi. Nebukadineza yari yarakoze amabi, yari yarishije hejuru kandi yishyira hejuru ku bintabona. Igihe hari hageze ku gasunuzo, kumbure nawe uno munsi ni ku gasunuzo ugeze. Imana iragomba yuko niba warishyize hejuru, kumbure ntago wanganije na Nebukadinezari. Niba warakoze ibibi, ntago ushobora kuba waranganije n'uno mwami ahambaye ku isi. Yarapfukamiye ibigirwamana, yaragize nabi mu kwiyumvira kwica mbere n'ibindi bibi byose yarabigize, ariko mu nyuma afata ingingo yo kwihana kandi ijuru riramubabarira. Nawe ijuru ryiteguriye kukubabarira. Mugenzi najya ndakubwire yuko ari igihe cyo gutandukana n'icyaha. Kubera iki mvuga ari igihe cyo gutandukana n'icyaha? Kubera yuko nzi neza ntakekeranya yuko icyaha kitazokwamaho. Ego, icyaha ntikizokwamaho. Vuba bidatinze Yesu agiye kuza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kububiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshara n'icyaha ciwe. Yambara abagorotsi bo bazohabye igihugu gihore ari icyaha ibihe bidashira. Niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Izere Yesu Kristo bicitwa uno munsi, mugenzi mwakire ijambo ry'Imana.